Nā, kei te kōkiri Petihana te whānau o Hāwea Vercoe, kia roa ake ai I te rua tau noiho te noho a Asaya Tai ki ro whare here here, mō tana whakamate I a Vercoe I whakatāne I te rātau.
But too many of them get it too easy.
Ki ngā huarahi o whakatāne I te ahiahi nei, ka rehe paku ruarua o ngā whakaaro o te hunga kāinga, I haina ā I tautoko hoki I tēnei Petihana.
The person that did it should have been sentenced a little bit harsher than what he got.
You know, I mean, us Māori are fighting one another, you know.
I mate a Hāwea Vercoe, I muri mai I te mekeatanga o tana ūpoko, me te pūtuhana hi anō hoki, e Isaiah Tai I konei I te rā tutau.
He tauira tēnei, me he mea poto noe o te wā ka hoatuhia ki tēnei tangata, ana he tohu anō ki etahi atu tāngata ka mahi pērā.
Nā te ture anō hoki te he, ki te whakaheke iho I tana mauheretanga, ana e tikana marātau anō hoki e whakaaro anō.
Ko te tikanga anō, kia eke ngā inua ki runga ki te Petihana nei, arā ki te kotahirau ni matekau. Engari I tēnei wā, kone kia tike I te torirau te rahi o ngā inua kei runga. Ā kākati anō hoki, ā pōpō.
You got my vote?
Yep. Ai, ki waku whakaaro, ai, e aki aki atu ana I te whakatipuranga hou, e kite nei mātou, kānei rātai ki te huri haere I ngā tiriti, ki te patu mo te kore naiho.
A ngā rā nei, ka kawea whānui ai he Petihana tuarua ki ngā huarahi o te motu. Ko Hinerangi Goodman, mō te Karere.